yangu tulia, nimtukuze Bwana. Nafsi yangu tulia, nimtukuze Bwana. Sauti yangu inuka, nimtukuze Bwana. Macho yangu inua, nimtazame Bwana.
But I don't want to come into this life and come one like a two bad my yours.
Get your people, them only need a chance. He's out of